makuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi CPJ urasaba umuryango umwe bw'Uburayi gukomeza igitutu kuri Leta y'u Burundi kugira ngo yubahirize uburenganzira bw'abanyamakuru. Thomas Kamirindi abahiye inkuru.
CPJ ni rimwe mu mashyirahamwe 12 yandikiye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibaruwa imwe ku burenganzira bwa muntu muri rusange mu Burundi. Ku gice kirebana n'itangazamakuru by'umwihariko, CPJ iravuga ko mu mwaka president ayishimiye amaze ku butegetsi hahindutse utuntu duke cyane. Turimo guha imbabazi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bari bafunze kuva mu 2019 no gutangiza ibiga niro n'abahagarariye ibitangazamakuru mu Burundi. CPJ irakomeza iti Leta y'u Burundi ihora yizeza impinduka. Nyamara mu binyamakuru byafunzwe mu 2015, Radio Bonesha niyo yonyine yongeye gufungura. Radio y'Abongereza BBC na Radio Ijwi rya Amerika ziracyafunze kuva mu 2018. CPJ ikomeza ivuga ko nta bwisanzure ibinyamakuru byigenga bice cyane bigikora mu Burundi bifite. Ubwabyo byibuza gukora umwuga neza kubera gutinya ingaruka mbi, ibyo bita autocensure mu rurimi rw'Igifaransa. CPJ kandi ita abanyamakuru ntibasiba guterwa ubwoba no gutotezwa na guverinoma n'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi. Nta hanyeti igaragara yigeze ikorwa ku izimira ry'umunyamakuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana mu 2016 no kurindi hohotera rikorerwa abanyamakuru mu Burundi. CPJ n'indi miryango bafatanyije barasaba rero umuryango w'Uburayi kubanza kureba neza ibi byose mbere yo gukuraho ibihano wafatiye u Burundi. Ibaruwa yabo turayigarukaho mu kanya ku buryo burambuye.
Ahandi havugwa amatora ni muri Armenia, aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora uyu munsi ku wa mbere yavuze ko ishyaka Civil Contract rya Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Nicole Pashinyan ryatsinze amatora y'abadepite yabaye ejo ku cyumweru na 53.9% by'amajwi. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Waramwegereye mu ihiganwa Robert Kocharian yahoze ari perezida yarangije mu kibanza cya kabiri n'ibice bigera kuri 21% by'amajwi. Mu ijambo yashyikirije abamushyigikiye, Pashinyan yashimiye abanyarmeniya bose, akaba yemeye gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu. Yavuze ko abanyagihugu barengeye ibihe bitoroshe na gato, ko igihe kigeze ko bahaguruka bagatera abaje imbere. Yamara abanyagihugu bishuye ku byavuye mu matora mu buryo butandukanye. Pashinyan yasabye ko haba amatora inyuma y'amezi atari make y'imyerekano, yasaba ko atanga imihoho kubera yateye umukono ku masezerano y'amahoro n'igihugu cya Azerbaijan mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Yarashavuje abanyarmeniya batari bake inyuma y'uko ateye umukono kuri ayo masezerano yahagarikiwe n'Uburusiya. Hari inyuma y'ingwano hagati ya Armenia na Azerbaijan yamaze indwi zitandatu yahitanye abantu barenga 600,500. Amatora yo ku munsi w'Imana yarahagarariwe n'indorerezi z'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Uburaya. Ayo matora yarakurikiraniwe hafi kandi n'Uburusiya.
Perezida watowe mu gihugu cya Iran, Ibrahim Raisi, yatangaje ko atazabona na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo, Perezida Raisi yamenyesheje kandi ko atazoganira nawe ku byerekeye umugambi w'igihugu ciwe werekeye ibigwanisho misile balistik, hamwe n'uko ico gihugu gifasha abagwanyi bo mu karere kirimwo. Yabitangaje nyuma ko atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu ndwirangi. Abajijwe ku ruhara yagize mwiyicwa ikivunga ry'abantu bagera ku 500,000 mu mwaka w'1988, Raisi yavuze ko ari umuntu aharanira agateka kazi na muntu. Atangaje ko Amerika itegerezwa gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Yabitangaje mu kiganiro cya mbere abamenyesha makuru inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Uwari yahiganywe na Raisi mu matora, Abdul Nasser Hemati, yari yatangaje igihe ariko ariyamamaza ko yifuza kubonana na Perezida Biden. Ndetse abategetsi ba Leta ya Amerika bishyuye buno nyene ku byatangajwe na Ibrahim Raisi, niwe mukuru w'igihugu wa mbere wa Iran azoba yafatiwe ibihano na Leta ya Amerika imbere y'uko ashikira icyese amabanga yiwe. Yafatiwe ibyo bihano igihe yari umukuru w'urwego rujejwe ubutungane muri Iran rwanebaguwe n'amakungu. Raisi arashyigikiwe bikomeye n'umutegetsi kizigenza wa Iran, Ayatola Ali Khamenei. Intsinzi yiwe yaranzwe n'igitigiri kiri hasi cyane cy'abitabye amatora mu bitari bwabe mu mateka ya Iran.
Ayo aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amashyirahamwe 12 arimo mpuzamahanga anegura umuryango umwe bw'Uburayi gushaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana bikomeje kuboneka muri icyo gihugu. Cyakora andi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ibi arabanze biterambere n'ubumwe bw'Abarundi. Mugenzi wacu ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Birika neza, afite inkuru irambuye.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye useruka ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yavuze ko mu rugendo yahora muri Bruxelles ku cicaro c'umuryango yahakuye inkuru nziza. Nayo si yindi nuko ibihano vyafatiwe u Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
naje kumuhamakuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 77 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze. Iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbere gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye, bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu byerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka kazina muntu.
Ces évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Uyu mubonano wahuriranye n'ikete ya mashyirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Aya mashyirahamwe yakavuga ko ari ushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko byirengagiza ihonyango wajya agateka kazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifite icyo rifatira ko kuri izo mpungenge asipije yisunga agateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'en ai tant que Makuru twabonye ugurwa ku rugero ruto cyane rw'ibinyamakuru vyugawe mu 2015 ijwi rya Amerika na BBC biracungaye ku bwa CPJ kandi turarushinga no kubona atamatohoza yigeze aba yizewe ku izimangana ry'umunyamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu. Mu byo twatohoje abanyamakuru baterwa ubwoba bagasugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe n'abo mugambwe uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahise batohoza kubwicanyi, ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzure atabwo bagifise, kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ y'i Bruxelles yabwiye ijwi ry'Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice.
Le milieu cyane n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashyirahamwe yigenga umugwi wabo utohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhushya rwo gukora bitegemeza mu gihugu. Niba taco leta iyo sa nk'uko ivyemanga kubera ikabategetsi banse kuva ku izima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwakirazira aja gucungera uko agateka kazi na muntu kubahije
Burundi.
Niko Maje yaganirije ujya Amerika avuga ku ino migenderanire hagati y'umwe bwa Buraya no Burundi. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane, kuko bariko baja kuri iyo ntumbe y'uko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro. Ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno musi,
ariko na bocura gwa kagaruka.
Il y a une étape nécessaire.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi 2 navuze y'i Bruxelles, ariko ivyo ntibihagije. Hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe, ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko bocu yongeye ko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika n'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko yase nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe Burundi byovanwaho. Uburundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihenya kwigendera Pierre Nkunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuga na senda DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanya ubutegetsi bw'ico gihe onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 uzahitanye n'imiburi y'iburi y'abantu 2200 ibihumbi biburi rwirengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakabasigayeyo ababa babihumbi 300 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tujye noneho mu Rwanda, ibitaro bya Kanyinya bivura abarwayi ba COVID-19 byongeye kuvurirwamo abarwayi b'iyo ndwara nyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze bifunzwe. Ibitaro byongeye kwifashishwa nyuma y'ubwiyongere bukabije bw'abandura COVID-19 umunsi ku wundi. Inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda asimutakabuye.
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19. Ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu, abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muganga Nkeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo.
Ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bashyirimo ururimi bari yangiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari. Abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe na COVID, kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro.
Ese usibye Kanyinya yari yarafunze, hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa?
Cyane rwose. Dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kimpombo bari barafunze, sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira umurwayi ba COVID kuko bari bagabanze.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,683 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2,200 ugera kuri 3,560, mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6,613. Abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3,026 bagera kuri 3,079. Muri uku kwezi kwa gatandatu bwo byabaye nk'ibidasanzwe, kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe, benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192. Ibitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19, kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira, ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshima, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Uzasanga mu bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara bibakeye, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba bibakeye, abapfa bakaba bakeya cyane. Gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima, ariko ntabwo bikuvuza hosting virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba, kuko barakingiwe yego, ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 33,813 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,474 abakirwaye bo baragira ku 3,327 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragira kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu rwego rw'ibiganiro Ijwi rya Amerika ryabateguriye byo kuzirikana umunsi mukuru wahariwe impunzi, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na bamwe mu mpunzi mu nkambi zo mu Rwanda, Tanzania no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni igice kigufi cy'ikiganiro muri isanga yagiranye nabo.
Bwana nije nahagera Janvier, duhereye aho muri Tanzania wavuga ko impunzi y'umurundi iri mu gihugu cya Tanzania muri rusange bayo hite?
Muri rusange twavuga ko impunzi isanzwe iri mu gihugu cya Tanzania ntabwo ibayeho ku mahoro. Umutekano muri rusange ni umutekano muke cyane. Muri rusange ngoma ntanga akarorero ka hafi ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatandatu hari ikiziga cy'umuntu twatoye inyuma y'ikambi, dusangana umuntu w'iwacu nyine yiciwe inyuma y'ikambi, abandi baratemagurwa gushika n'isaha bako bavurirwa ku ivuriro rikuru rya MSF ahanyine mu ikambi y'Induta. Kandi amakuru twumva neza ko bishwe n'Abatanzania bari inyuma y'ikambi. Ama ikindi kigira kabiri ku mvu z'umutekano, hari amarondo yama yakoze kenshi ku bashingantahe, ariko ntitubone ikintu na kimwe dushobora kuba turiko turararirira kubera abapolisi bariho. Mugabo uko bigenda kose, iyo umupolisi afashe umuntu aramubangamira aramukubita cyane, abandi bagafungwa bagahohoterwa bikabije. Hama ikindi nacyo, hari ikindi kibazo dusanzwe dufite gikomeye cyane mu ijoro, abashingantahe baranyuruzwa cyane rwose mu ijoro, ukabyuka usanga umubanyi yamutwaye. Hari ingo nyinshi ubu abakenyezi batakaye, haheze nk'umwaka urenga abagabo babo batazi irengero iyo barengeye. Kumva tuzi tugere mu mvu z'umutekano muke dusanzwe dufite ngaha Induta, n'aha laha ndiko ndavuga navuga nikinze ahantu umuntu mbere yuko ata muntu n'umwe ashobora kumva n'ikanda ko hari icyo ndiko ndavuga.
Ndumva ari ibintu bitoroshye cyane. Biterwa n'iki ikibazo cy'umutekano muke kugera kuri urwo rugero? Imvano y'icyo kibazo, imvano y'umutekano muke, mukeka ko ari iyihe?
Twebwe turiko twiyumvira mu byumviro by'iwacu bigera hafi, tubaza ko ari mu ntumbero yo kwanka impunzi z'Abarundi, kuko uraze nk'ikambi y'Inyarugusu iri ngaha muri Tanzania irimo Abarundi n'Abakongomani. Abarundi barahohoterwa cyane, ariko abakongomani bo bararonka n'ibyangombwa bishobora kubatwara inyuma y'ikambi, ariko Abarundi ntibabironke. Iciye ingaruka ku y'inkambi y'iwacu y'Induta, nitwe turiho atura Abarundi gusa, ariko barifuza cyane ko duhunguka, ariko nibyo hunguka ntibunguka, ahubwo navuga ko ari uguhunga ubugira kabiri. Muri mwandiko ndavuga mpagaze ahahoze isoko ni Misaka, n'Umusaka nta haranuka n'ukunuka niko nakivuga. Numva ari intumbero yo kubura umutekano mu kutwanka kugira ngo duhunguke twiyomore tugende mu gihugu cy'u Burundi.
Mu kanya turaza kugaruka kuri icyo kibazo kigendanye no gutaha mu Burundi, ariko reka tubanze tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Emmanuel Ntirampeba, umaze kumva ibyo nije nahagera havuze ku bijyanye n'impunzi z'Abarundi ziba hariya muri Tanzania, aho mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho bimeze bite?
Muri rusange ntabwo bifashe neza, kuko impunzi ubuzima zibayemo mu buzima bw'imbere abantu bashobora kuza kwicafungura kubera imibereho mikeya. Ufate ukuntu abantu bahabwa bandikiwe iminsi y'imbarakare kuko umuntu yongera umunsi wundi wose, hari ibintu bidashoboka ku mafaranga igihe n'amakontineri kutakitana mu ijoro, aho benshi bashobora kugana bakoresha amadeni bakabona aho rero bafite umuyeguro w'ubuzima bw'ejo, yuko babona ko bajya baha ubuzima bubi. Rero ahubwo byarashyizwe na kure impunzi zimwe zataye n'ibyibwiro byo kuguma yahamika kugera gutsinda.
Gutakaza icyizere bishingiye kuri icyo kibazo cy'ubuzima bubi uvuga, cyangwa hariho impamvu zijyanye n'uko wenda banabona ko mu Burundi hatangiye kuza amahoro bakaba bavuga bati dutahe.
Bose birashoboka ufatiye mu nzira cyangwa iyindi, birashoboka ko abantu benshi bashobora kuba basubiye inyuma mu Burundi kubera ko icyatumye ahunga ashobora kumva mu mutima wiwe yuko iyo amahoro ashobora gusubira mu gihugu kandi akabaho neza. Hari n'abandi nabo bavuga bati dutaha kikwemera umugati wa turago nasizeho n'uko ejo dusubira mu Burundi, ariko kuko imibereho mibi ijyanye n'inzara, ijyanye n'ikindi nawe natwe two mu buzima bikatuma umuntu ashima gusa, ariko ku ngiyi atabumve ko afite amahoro bituma ashyira mu gihugu kuri iyo mibereho nawe agashima kwiyandikisha kugira ngo ashobore gutaha mu gihugu cy'u Burundi.
Ye turagaruka mu kanya gatoya ikibazo cyo kwiyandikisha turakigarukaho, ariko reka mbanze nge kwa Jean Bosco kwibishatse. Wowe uri mu nkambi ya Mahama aho ngaho mu Rwanda, wavuga ko umurundi wahungiye mu Rwanda, ubuzima bw'umurundi wahungiye mu Rwanda muri rusange, yego abantu bagira ubuzima butandukanye, ariko urebeye hamwe wabusobanura ute, wavuga ko bumeze gute?
Murakoze cyane. Nivuga cyane umurundi wahungiye mu Rwanda, tuvuga uretse bwa buzima nyine umuntu ashobora kuvuga uwo ari we wese yuko utaba uri mu gihugu cy'amavukiro kuko uba ufite sitati y'ubuhunzi, ariko ubundi muri rusange igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye pe ibikorwa umuntu ashoboye gukora arakora, umuntu ashoboye mbega icyo ashoboye mbega arugururiwe. Rero nuvuga uretse nyine utubazo tumwe n'utundi tuba duhari, ariko numva nta kinini cyane twavuga ko gifite ibibazo.
Interahamwe bahariya mu Rusenda yaravuze ati kubera imibereho mibi n'ubuzima bubi abantu bataye icyizere muri rusange, ubuzima bw'impunzi bwose umuntu yakavuze ko ari bumwe, ariko ni iki wavuga kiri mu Rwanda kitari muri Kongo, cyangwa se niki gituma impunzi ziri mu Rwanda z'abarundi zo zavuga ko nta cyizere zataye?
Sinzi kuko muri Kongo cyangwa muri ibyo bihugu bindi ntarashikayo hagiyeyo, ariko reka mvuge iwacu aho turi mu gihugu cy'u Rwanda twakiriye umwihariko nk'amakuru twumva hirya no hino, urumva yuko na cyane aho bakiririwe umutekano uba muke, umutekano uba muke, bigatuma rero muri icyo umuntu adashobora mbega uburenganzira bw'impunzi ugasanga bugenda batabwubahiriza nk'uko bikwiye. Rero icyo twavuga niyo mwihariko hari hasigaye ni ibintu yuko ku by'ubuzima, ubuzima nibyo, ariko umuntu ashobora kutaho nk'uko yari ari mu gihugu cyiwe, ariko uno munsi uri mu buhungiro ni kuri ntacyo twoshije tubona bimeze neza naho tutuzunga byose n'ijana ku ijana.
Dusubire kwa Nijenahagera uri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mukanya waruvuze ibyerekeye umutekano muke n'imibereho ituma bamwe muri mwe bataha ndetse no kutagiraho muhaha, ubu amasoko arafunze ntabwo mwemerewe gusohoka mu nkambi?
Ntabwo twemerewe na gato gusohoka mu nkambi, batanze uruhushya ko uwo bazofata ariko aradangaza ikintu amenye ko azoca baga yifasha ari guca afungwa.
None ubwo mubigenza mute?
Navuga ko ku buryo abarundi ahantu hose bama bari kandi nko mu buzima bwa minsi yose bw'umuntu ashobora kuba afite isoko ryo kugira ngo azarongera mu cyo adafite, ariko ku bw'ibyo bihano tutaba dufite abenshi bariko barahunga, barako barahunguka, ariko uko guhunguka si uguhunguka ni uguhunga kw'ibyo bihano nyine. Abandi nabo turacyahari kuko icyo twahunze kitahera mu gihugu cy'u Burundi, turacyahari nyine turi mu bibazo nyine bikabije cyane.
Mukanya turagaruka kuri icyo cyo guhunguka tureba aho kigeze, ariko tukiri kuri icyo cy'umutekano iyo bigenze gutyo leta ya Tanzania ibivugaho iki?
Iyo bigenze gutyo muri rusange leta ya Tanzania yoyo iraza ikaca imena kujya kw'inzoka ikomora umuntu ikayinyegeza. Iyo habaye amanama abanyagihugu tukagerageza kubivuga tukavuga ibibazo duhura nabyo, bo baragerageza kwigombora ko ibyo bintu bitahaba bitahari, urumva rero leta tanzania yoyo ntacyo ibifashamo na gatoyi ariko UNHCR yo iragerageza kugira tohoza amakuru tukayatanga ariko nta kintu na kimwe kigira gihinduka kubera bo bavuga ko turi ku butaka bw'iwabo
ariko tuvuye kuri icyo kibazo cy'umutekano wari wagize uti aha ni isoko ryari riri ni umusaka mutunzwe n'iki
kinyobwa nk'uko kidutunze muri rusange navuga yuko n'izo mfungurwa baduhereza ariko n'izo mfungurwa navuga baduhereza imfungurwa z'iminsi 42 ariko iyo minsi 42 izo mfungurwa tugiye kuziraba zihera mu ndwi zibiri kuvuga mu minsi 14 ziba ziheze muri iyo minsi naho ukumva tuyungunganya umva habaho icyo bita twari tagiye ndibuze harabaho abacubatoroka katabagenda inyuma y'ikambi nyine bamwe ariho hahumba bamwasha baza baricwa abandi bagafungwa uwugize akabahati akanyuruka mu ijoro akazana utuntu akuyehiyo mu kigigi urumva ko aradushikana tukaza tukaza twasabikanye twonyine ariko ni ibintu byatombora abenshi ingo nyinshi inzara niyo usanga iriko irabomora bagacyafata n'umugambi wo kuhunguka
tukivuga kuri ibyo by'inzara no kutagira ahantu abantu bahaha icyemezo cyo kugabanya ibiribwa bihabwa impunzi cyagize ingaruka zo ku ruhe rugero aho ngaho mu nkambi ya Nduta
turiko turaraba neza ingaruka isanzwe iriho ni ingaruka mbi cyane ku mfungurwa nk'ubu nk'akarorero dufatire ku mfungurwa batanga ifungurwa zimwe